Toka.
Umva mbare katatu bavaho ngaho. Namenyere gusaba kanze nkwere. Umva ndakumena. Ndakubwiye ngo mvira ku modoka. Umva. Wowe
Hakira sha. Hakira. Ngo.
Yakubwiraga ko amafaranga yawe ntayakeneye ngo ni nkuko wasanga hari undi wagize ibyago nawe ukamutabariza niki yakubwiraga
makoze cyane Thank you.